So if we're to be real New Zealanders, drawing from both our European and our Polynesian heritages, we must make sure that the Māori language is used widely in schools, features regularly in television programs, and is heard more in radio broadcasts. This would give Māori a fighting chance to survive and flourish, and enable all of us to have the best of two worlds.
I ore ore te iwi I te putanga o te rangahau tuatahi, o te rangahau nunui e aro ana ki te ora o te reo Māori I ngā hapori, e tohu ana I te tino hekenga hāretanga o te kōrerohia o te reo Māori. E hara I te mea I o tātou kura me ngā wāhi tūmatanui anake, e ngari I ngā whānau Māori me ngā hapori tonu. He rangatahi Māori te nuinga o ngā kairangahau, ā I whakaritea e rātou he uiui a kanohi me ngā tāngata 33 mano I ngā taone puta noa I te ika a Māui. E rua ngā aronga o te uiui nei. Ko wai te hunga reo Māori, ā ko wai mā e kōrero ana I te reo Māori. Ko ngā hua I puta, te mutunga mai o te mō kinokino mo te reo I ngā hapori me te motu whānui. I mā rakerake te kitea, me nui rawa atu ngā mahi e ora anō ai te reo Māori. Ahakoa kaore te kaupapa I whai pūtea tautoko, I ū tonu te rōpū ki tā rātou I o ati ai mo te pūrongo I ngā kōrero ki ngā hapori, ā I pute I a rātou ngā pukapuka 143 mō ia hapori I uia e rātou.